into ntsalela kwi-Eastern Cape ngabazali bam kunyanzelekile ukuba ndibuye ndizobabona. Kunyanzelekile for mna ukuba abantwana bam bakhule beyazi ukuba iingcambu zikamama zilapha i-Eastern Cape. My vision for the Eastern Cape is more education, no poverty. The Eastern Cape, a compelling place to live, work, and invest.